See you. usofu wendawo abahlali bendawo walithuma ipolisa lakhe uthemba ufane kempe zodayi ogijime fanami ukungigodela abahlali bendawo kukhona okufanele sikulungise lapha ekhaya.
Ngoba lami noma ngincane kangaka akale ngivumele phela ngiphawule.